Jesu are mo phagamise are mo ke bana o tshwanetswe ke poko.
Hallelujah, let everything that has breath praise the Lord.